nwa bali mwa
ni lozi kwa mtuwa
Okuonye, okwala na zongwa Omero rankende nanjo Igiriki, ikengendo ina mambala Kanati nwa bali mwa
ni lozi kwa mtuwa
Okuonye, okwala na zongwa Omero rankende nanjo Igiriki, ikengendo ina mambala Ide seba Nothing more by the more. Meaning there's a rod running now. Was he born to go? He can't get you in a mambala. Odo. Alana Zuma. Yes, a mago. Ayaka cano. Can nothing more by the more. Nana Tinia Balapa. Never me will live on my. Ege mi vi li ba ma o, nwa o Owe bidu wia Maka nana na chenye bale apa Nogu sita na kia Otutu ndeke la buge mwe lo mwebe Otutu nana ori agade na ma o Maka nobya lo wako nyamuma Nogu nana chenye bale Nandia mali ipongu Garden doors up, and you know ya again well on my belt in a way. Can I tell what Balimoa?
You lost it one to her.
Opunye, Opala Nazoma. On her own, I can't get an do. Igiriki, he can't get you in a mambala. He doesn't say back. He doesn't say back. He Abuanya kanyi nekuwa Nyabu chief Kenneth Chia Denis Obalemo Ogalanya Igwedo, Igwedo Udobu Alana Zunga Omesilo Fubase Nanando Ogelega Ikem Gandyoyi Nandyo Mambala Ozibondo Mulodogu Na village anapo Isi yi Nobodo nando Nobodo anambala Manana nyabu Le chief La faro bikwelo Obalemo Papanye baibayi Manyabu le chief O bikwele Kele no wan Nota wan yoma Nota wanya de mao Lola nedu Obalemo Uloko wanyo ma Soya wanya mao Nigadio mamao Apo molomu muni meke Mana nyabu keneti Ogo la kukwa Nyabro primary go secondary We mese we nebe legoswa Loka kukwa Na Credo Medical School Nobodo Lagos Weko nyambari to Anye kwalo nyaka Iwe Wabu nyajeli Nankongi ya mwoke Weko napo Chivi mane la dobasim Nyazuli iwe do Nafya Owe bulo doku Enola ya Owe rono ufasi Onu wesi niwe Wanya kenete wabalum Inye no gezugoy Wani mwazi wepanya Kenete wabalimu Inye no gezugoy Wogi gebido mebi vege na chingi balaba no Wogi gezugoy Wani mwazi wepalonya Abani mabia Kuzibeli nyambolo guna mbapu kwa Mwaji jesia wenata Owe ronya bobu ndị mmụọ ozi gwara nya igwe dị ogogo krisa obodo wee tiwe obodo wee gbaka obodo nwere onwebe ndị nọ n'ọhịa wee binye ndị amala ibe ọnwụ onye golo ogwu nwụọ onye be chukwu ekene ebole ya ndị ọhịa chuka wee binye ndị agwụ ibele wee binye wee gaba ije ọ iwugolu ebube chukwu ọgwụ nni wee chala ọkụ anambara wee tibe iwe dogogo krisa ebe niile ti
iwe dogogo krisa
imo steeti n'enugwu na-eti
iwe dogogo krisa
naijiria wee tibe igwe dogo nwa ka nwa obodo mota aka n'oghori obodo agbala enyi ọsọ ego oyibo wee karịa anya lụ igwe dowe buli ike kọmpini kwulu kọmpini ka anyị ji mara igwe bụ odogwu ceo koko abal west african limited Prince Kanoba, Nigeria Limited, Ogalanya. Prince Paradise Hotel and Suit to Naka, Onye Goni Gade. Managing Director, Prince Ken, Pharmaceutical, Nigeria Limited. Igwe Doni Mweli Eko, Nili Nozoro Ramanando, Ogalanya. Ọtụtụ ibanye na-arụ riri nna Dr. Igwedo Gogo Krista Dr. Igwedo Alcoholic Bitters Heritage Alcoholic Bitters Igwedo Heritage Krista with Meringa Igwedo Igwedo Heritage Abaso Odogwu ibanye na-arụ erika onye furu product edere igwedo wele ọsọ golunye maka na abịa nanụ igbo tata product na-abọ na akpaike nke izizi bụ igwedo nke ịbụọ bụ seven keys power ọgwụ arụbara nwizu ọgụ n'igwe m onye enọrọ ya na na ndụ bebe ka ndị na ndụ ji nweba ṅụlio gbawetu onye mmiri na-ezoro ọra na na ndụ odogwu ara na-azụ nwa ike nụnụ jute na ndụ omerụ ọra ndị na ndụ ike nke ndị oyi na ọma mbara ma na ọ bụ ahịa ka tụrụ nye ọ adụrasị ndị na ndụ mmiri na-ezoro ọra zoro ịmụ nke mụ kenneth nwa bale mụ ọgaranya o wee kele ịnụ nwanyị nụta nwanyị ọma lọlọ chinelo ọgọstina ọbale mụ adadụ ọra mma nwanyị mma egobenu nwanyị ọma achalụ ugo nwanyị adị mma echere Owe mwalo nyumaka Chisom Augustina Obalemo Chimwabi Patrick Obalemo Obianuju Christine Obalemo Orebube Michelle Obalemo Chizalemo Olivia Obalemo Umaka chuku jibazi eva Jivoleya Ngazi chuku sinipa Onye chuku balo bubwa kuo Owe lobi ocha Wezabo kabalonya Enugo Akakanate mwabalemo Nyabo nyasi mukenelia Ovu mwani yovolo nanya Dr. Sunday Ewe lobalemo Senior lecturer at University of Nsukka Odogwu Panemu no ya delo no ma o Nyase mu kenele nyandio ya o Ezi boy ka jo wanne o Emo le
Like nem de kilike go Like nem de kilike go
Chi dona tu sa jama
Like nem de
ni de mwilo no bodo nando
Like nem de
Nyabu distributor
Dr.
Bedo Gogo Prinsa
Koda
Nambara CEO Ajadons Pharmaceutical Nigeria Limited CEO Triple A Exclusive Hotel Nigeria Limited Chief Chinedu Wadiwa Oko sisi Malaysia Oko sisi Nukulabaku Oko sisi Noyadele Yema Chief Chasi Bwaza Akwala Nampel Odogu Akwala Nkeni Mpwele Sunaka Manemo Noyadele Yema Chukwa Meka Uyala Bishop Nkagule Onyoma Bishop Nkagule Chief Chidozie Ochi Igwe ni Dumota Igwe ni Dumota CEO Chidon Integrated Service Nigeria Limited Chief Ifanyu Dezu Oke mwani kulabo Onyama Oke mwani kudodogu Uche na kogolo Hiye yoba Noko zudogu Onyile mweba na saltu nina Hiye yoba bono kemo Chief Chukwu Nonso Akupa Ezo onyima o Ezo wele Onyima nkeni ezo wele Chief Chine Dudia Nani Shedumu Iye lioba Nkumu lelio kego Lalo Chief Atusu Mabe Iwe mili Nakija chalobi Wasisi ama nakija Eze chide belo Nokija ho Maga ele ye ma Anu molo bina sautu dalo National Lord of Peace Friends Club Na sautu Chairman Iala local government Na South Africa CEO Farmax Investment Na South Africa Vito Real Estate Management Limited Vito Oil and Gas Odogwu Igwe Mili Anu Wolodu Iso Nande Nobuego Jivoke Chukwe Pundu Alaji Koma Odogwu Obele Chukwu Najoka From Adobe International Limited Onye Goni Gandhi Yebele Chukwu Osisi Hira Richi Zaba Alana Puego Alapule go no ma wolo
Odo
Alapule go nika kalese Chiama na kwa mwaba Misosis Oga eleyema Managing director Majestic Kago Global Limited Onyeko Alapule go no ma wolo Innocent of Adila Yeselu Yeselu Yesela gule Yeselu Yeselu Onyeka osita Ego julo yina nando nama Ego julo yini katio Yomu akalige Kanate mwabalomo
Kibokili bosi bondo
Ogu onye, okwa ala na zonwa Onero rankende nando Igiriti, ikengendo yina mambala Kanate mwabalimu
Kibokili bosi bondo
Ogu onye, okwa ala na zonwa Onero rankende nando Igiriti, ikengendo yina mambala Ide seba Mwabalomo
Kibokili bozi bwanduwa
Ogu onye Okwala na zonwa Onero rankende nando Ibiliki Ikengendo yina mambala Ibiliki